iPhalamende lakuleli likhiphe isinqumo somnqamla juqu esivimbezela iqembu lomkhonto wesizwe ukuthameleni ukuhlala kokuqala kweiPhalamende njengoba kubuya kohulumeni bazwelonke kanye nabezifundazwe. Kuzokhumbuleka ukuthi iqembu lomkhonto wesizwe lazwakalisa ukungenami ngemphumela eyakhishwa inhlangano yezokuvota ezimele kuleli i-IEC. Kuzokhumbuleka ukuthi inhlangano yomkhonto wesizwe yathola izihlalo ePhalamende ezingu-58 kwazise ukhetho bathi lalungahambanga ngokuyintando yeningi. Ezindabeni ze-Real TV 1 kubika uNwabiso kaDlamini eThekwini.
Subscribe button, click the bell for notification.